Fasta, sabaki kidogo kidogo. Zungusha jembe wewe.
Come on.